Igikorwa cyo gusozera ibikorwa by'umugwi w'ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe byari bimaze indwi zibiri bibera mu ntara za Kayanza na Ngozi ku bijyanye n'ubwicanyi bw'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri byatangujwe n'inkuka ya misa yo gusabira abishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri. Clement Noe ni nziza icegera c'uburongoye umugwi severe aramenyesha intumbero yatumye baza gukorera muri izo ntara zibiri.
Ahantu twaje kuhakorera tumaze iminsi dusohoye icegeranyo cyashitse ku kwita izina ibikorwa twari tumazemo imyaka irenga ibiri. Twahaje dufise intumbero yo kumenya ukuri kujanye n'ibyabereye muri zino ntara, ukuri kujanye n'ibyabereye mu ntara ya Ngozi no ngaha mu Kayanza, nk'uko ahandi hose izindi ntara tutari bwashikemo naho nyene byari bikenewe ko tubashika. Twarashoboye rero kubonana n'abantu batari bake, abakurambere bafise imyaka irenga mirongo itandatu barashoboye kutubwira ibyo babonye, ibyabashikiye, abapfakazi, imfuvyi, abacikacumu, eka mbere n'abahoze mu mabanga atandukanye muri kahise, byatumye bashobora kuduha inkuru zitomoye zizodufasha yuko tumenya neza ibyabaye muri kano karere. Intara ya Kayanza n'intara za Ngozi mu gihumbi kimwe majana icenda mirongo irindwi na kabiri zari zigifatanye ari intara imwe ya Ngozi, intara ya Kayanza y'uno munsi igize arondisema. Ibyabaye rero byabaye mu karere kamwe, kandi abayobozi bari bayoboye intara bari bamwe. Ni nacyo cyatumye tubikorera hamwe kugira ngo bidufashe gutahura neza ingene umwe n'uwundi yitwaye cyangwa icyo yaba yarashoboye gukora n'icyo yoba atashoboye gukora. Twaragerageje no kurondera nk'uko itegeko rigenga umugwi ribisaba, turarondera aho hari ibinogo rusangi byaba byaratawemo abantu mu gihumbi kimwe majana icyenda mirongo irindwi na kabiri n'umwaka wakurikiye, kugira ngo turabe aho hose hatemewe n'amategeko hashobora kuba haratawe abantu. Twaragiye mu makomini atandukanye baraduha amakuru, ariko aho twashoboye kubitora ni muri komine ya Matongo muri zone ya Banga. Aho hantu hari ibinogo birenga bine, mugabo bibiri nibyo byarimwo ibisigarira, byarimwo abantu barenga majana abiri na mirongo itandatu.
Clement Noe ni nziza akamenyesha ko naho amaze kwitwa izina ibyabaye mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri, umugwi severe ngo urabandanya gutohoza ukuri mu gihugu cose ngo kugira ngo abarundi bamenye ukuri.
Abantu rero benshi barashobora kwiyumvira bati mbega ni kubera iki umugwi severe ko wamaze kwita izina umunsi woba wasubiye ku kivi? Murazi mwese yuko itegeko rigengwa uwo mugwi riusaba yuko utegura ibishoboka byose kugira ngo haze hasubire kwandikwa kahise ku Burundi ku buryo bushimikiye kukuri. Murazi yuko tumaze imyaka turiko turavuga ubumwe, tuvuga gusubiza hamwe kw'Abarundi, mugabo ibyo byose twarabivuga, mugabo atanu bamwe bavuga ati tubanze duserure ukuri. Abarundi baragerageje kubaka ubumwe, baragerageje kurondera kunywana, ariko nta na rimwe bigeze bemererwa kumva ukuri nyakuri. Barategetswe ikinyoma uko cyari cyarateguwe n'intwaro ya kahise, aba ari byo bagomba ko twubakira ko ukunywana. Ivyo rero ntivyoshoboka, nico gituma umugwi severe wishinze kurondera ukuri ku vyabaye vyose. Ubirondereye hagati yabo vyashikiye babiciyemwo, abo vyakoze ko ku rugero rwa mbere, abo bose bafise n'uruhara bashobora kuba baragize muri ayo mabi yabaye muri icyo gihe cyose, duhereye mu gihumbi kimwe majana umunani mirongo umunani na gatanu tukageza mu bihumbi bibiri na gatanu
ibikorwa by'umugwi Severe mu ntara za Kayanza na Ngozi kikaba cyasozerewe n'umugigwa wo gukaraba.